나를 베풀어 예수나 올릴라 날로
Sikhule ngile makhosini ange ngimbingelele nje eminyaka uqala bese ngimfisela okokuhle eniyifisela kona engathi konke lokho kuvalekile kungavuleka lapho kumnyama khona bese kuyakhanya enyaka nomusha ngiyazi ukuthi in most cases siyayisibekele imigomo ethize neyifiso ethize sifisa ukuthi siyifeze ngalowo nyaka engathi konke kungakhanya uhambe kahle ngicela ukukhuluma nalaba nje uqala unyaka cela ukukhuluma nalaba abantu abathi mina sengikuzame konke akukho engingasakuzamanga into nje esimpulu engizomkhumbuza yona ukuthi ugishe bandulo okhokho bethu babeyenza abazali bethu babeyenza mhlawumbe ke ngathi okhulu nogogo okhokhokazi bethu babeyenza kodwa singayinaki wena usowuzame konke ukuthi akusebenzeli okungenzeka vele ukuthi akukusebenzeli ake wenze nje into elula uphakele iy'nyoni uphakele amajuba uphakele nje ebaleni lapho la uhlala khona ngabe kwakho kungabe kusekhaya uphakele iy'nyoni uphakele amajuba uzobona umehluko yayenziwa lento kodwa sasingayiqapheli sikhula emasimini kwakutshalwa amabele kutshalwe umbila sasishera ney'nyoni noma ngabe yini sasiyitshalile amabele zaziwadla nazinyoni kodwa zingawadlela ukuthi ziyawaqeda noma ziyadistroya iy'tshalo esiy'tshalile kwakuyindlela abazali bethu ababeshera ngayo nemvelo ababeshera ngayo specifically ney'nyoni iy'nyoni vele ayisweli ngoba vele zidla lokhu ku-available kodwa mhlampe-ke isimo esisihlala kusona manje noma mhlampe-ke isimo esesibekeke kusona ngendlela esisihlala ngayo mhlawumbe asisatshali akusatshalwa ikhathi eyiningi seziyaswela-ke inyoni kodwa ayikho isilwane esikhuleka njengenyoni ziyadla la bese ziyakhuphuka ziya emkhathini ziyobonga uNkulunkulu ngesikhathi zibonga uNkulunkulu noma zibonga umkhulu womkhulu bethu zibonga wena osuke uziphe ukudla ngalolo suku uzobona isimanga uzoqala mhlawumbe ulahle lapho ukudla ezaleni You don't have to necessarily buy. Kodwa uma ngabe ukuthi amandla khona uyahamba uyothenga ukudla kwenyoni kukhona ey'tolo kuyatholakala ungagcina nje ne-budget yazo ivele isikhona ihlala ikhona nje ngoba ngeke uphinde uswele umuntu ophakela iy'nyoni noma osherayo nezinyoni akasweli ake nikwenze lokhu l-examen ngikhuluma nje nalo othi use-exame konke nawe-ke noma ngabe mhlawumbe kukhona okukusebenzelayo kodwa kuyizame le yokuthi ushere wabelane nezinyoni uzobona mhlawumbe uqala kufika ezimbili uzogcina seziningi ngesikhathi zimultiplya lezinyoni ezaziyo ukuthi wena uyaziphakela usuku nosuku ney'busiso zakho ziyamultiplya sasingazi ukuthi abazali bethu bakulahlelani ukudla ezaleni mhlawumbe makade ugeza ibhodo bese kuthiwa chitha ezaleni zayifika-ke inyoni zifike zidle esasingakwazi noma mhlawumbe singachazelekanga kukona ukuthi kwenziwelani yingakho emakhaya indlala yayingabi bikho kwakungekho umuze okulalwa kuwona kuthiwa kudliwe ake nabelane nenyoni ukuphakele nje inyoni uphakele amajuba uzobona umehluko kuzoba khona the 360 turnaround. Magwande.